O vai ka pō mahina.
Kanu ke kalo I welo a ʻole e ulu nui ia e ka ʻoha. ʻO welo ke kāne o miki kole ka wahine, hānau ke keiki he keiki mākilo. Welo ka huelo kū. ʻO welo ka malama.
Ka ʻole ia, mai a ʻole kūkahi noa hiki ʻole pau ka mea o ka ʻole. Ua hiki a kula I nā ʻole. Eia ka ninau iā ʻoe. Ua hiki a nei iā kole ke iho mai mai kona noho mai a kukulu I aha hui hoʻokū onoono lāhui? Haʻina, a ʻole. A ʻole nō I ʻole kūkahi, a ʻole nō I ʻole kūlua. A pō I hola o ʻole kūlua, ka uō I hola ke a kualaʻau I kēia pō, a pule I hola nā kahuna I kēia pō. ʻO ʻole kūlua ka lā iwa kālua kumalua o ke ana hulu hōʻemi. ʻO ʻole kūlua ka pō mahina.
ʻOle kūlua. Mana pō ʻole he mau pō waiwai ʻole no ia. Ma muli o ka manaʻo o ka ʻole. ʻOia hoʻi he nele. He manawa waile no ia. A he pō maikaʻi loa no ke kilo ana I ko kākou mau hoa. E nāna mai.
Ka lawaiʻa no nā mahina a ʻole. He waiwai ʻole no hoʻi ia mau pō ma ke kai. He mau lā kaiko. Ma kai o ia mau pō o ka maʻamau holo ka uʻu. Kia holehole. A me ka aweaweo.
Mana Hawaiʻi.
Nā ʻole ka pō o nā ʻole ke ao he ʻole ka loaʻa. ʻO ʻole kūlua ka pō mahina. ʻO nā pō mahina ʻole he wā kēia no ke kū a hoʻomaha iki ana. He wā maikaʻi loa kēia no ka luʻu. A imi I ka naʻauao no ka pili ʻuhane. A me ka hika loe ʻana kekahi.
Ma nā pō mahina ʻole.
E hoʻomalu iā ʻoe iho.
A ka lele ma ka hanu ʻana. A kia ma ka noʻonoʻo pono. ʻO ʻole kūlua ka pō mahina.